katam baram mazajam pahama dallami kaule mai girma gadan gidan su ne alfarma an gona faizanan wajin zaki dolan wajin jina ko garba
bardan arewan bauchi na farko dallami ahmad kaule deputy speaker mun bauchi rabana ya karo girma
bardan arewan bauchi na farko
Sarki Allah buwai gagaro sai